Naramuka chiti na mwe bagenzi mwenge kuitaba isango jama kuru yomu rimi kuitirundi makuru mkulikira kuva kumusu wa mbele kugeza kumusi wa gata anu iradio mshora kuyumba mchere kuiwe satu akaburungu radio PCFM akaburungu kome kandi mkayumba ikibiri raho ama saha mirongibili nane kuri mirongibili nane kari kuigena kirezo ya gata andatu ruhuhuma mwaka ni mbibili na mirongibili na kane ingi ngohuruhu. Haribonekeza ikena ibinyobwa bya Barundi mu gisagara cha Bujumbura aho irikena rikora kuri Nyarutari mu gihe ibi irabo byifise bifise umusesekara abanyagihugu basaba leta na Barundi kutunganya kino kibazo amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi cyari gikorwa ciza naho sendede FDD iguma yasubiza inyuma mu kubiba amaca kubiri muri aya makuru muraza gukurikira umupfaso ni Marie Louise Barishako na Epitas Imana avugira umugambwe MSD umuryango n'inshuti za Emile niko biri umukozi wa mituwele basaba ko uwabo yore kugwa kuko afunzwe kukadenderezo nyuma yo kwagirizwa gutuka umukuru w'igihugu n'igisirikare cy'u Burundi navyo muca mu byumva amakuru twabateguriye saya yonyene tubafitiye n'ayandi kumana na Jewe Geoffrey Bakarangwa ngire ndabashikirize abandiko ndafashwa muhinga bw'ibyuma na Eve irakoze kazenye Aya makuru tuyahera mu bijanye n'agateka kazi na muntu ihonyangwa y'agateka k'umukenyezi nitotezwa nibyo biriko birakoregwa umupfasoni Emilienne Sibomana bigatera impungenge ku bijanye n'ubwigenge bw'ubucamanza mu Burundi ivyo byaraye bishikirijwe n'urunani rw'amashirahamwe haranira agateka kazi na muntu SDDH mu rwandiko bashize ahabona kuri uyu wa mbere kuri kira Bertrand ngenda kuri yo avugira ugo runani
ariko birashikira mu fashion Emilienne Sibomana birahagarisa umutima runani rw'abarundi baharanira gato y'akazi na muntu SDDH kuko urubanza rwiwe rwari rutekanije gusoma ku genezo rya 9 kigarama umwaka uheze nkuko amateka bisaba n'ubu akaba atararumenyeshwa inyuma hafi y'amezi atatu ibica vyerekana amahinyu abandanya arangwa ipfungwa y'uwo mufasoni Emilienne Sibomana asanzwe serukira na sendika CGP mu ntara ya Gitega aha twakwibutsa ku idosiye y'umufasoni Emilienne Sibomana yagiye abona inyuma y'ubutwari yerekanye mu gushira habona amabi yakozwe n'umuyobozi wiwe ku ishure yisumbuye rya Christe Rwani mushasha mu ntara ya Gitega ico giye akaba yatanze umuco ku mabi ajanye no gushurashuza abana babigeme bikorewe no mu bigo by'ishuri ico giye rero hako akingirwa watabarije abo bana babigeme ubutumwa bwaci bumufunga bituma n'umuryango we uhungabana kuba kugeza rero no munsi byavuye mu rubanza rwiwe rusanzwe ruri mu mwiherero bitaramenyekana amezi ariko ari aba batatu mu runani SDDH dufata ko ariho nyango ariko riragirirwa umufasoni Emilienne Sibomana ivyo bica bitera kwibaza ibazo bitari bike kubijanye n'ubwigenge bw'ubucamanza cyo kimwe no mu bijanye no kwihutisha imanza uranise BDDH mu itangazo rwashize ahabona kuri uno wa mbere ruranegura ubwa mbere ipfungwa ry'umufasoni Emilienne Sibomana afunzwe ikinyingo kugera ku mwaka tamvu zigaragara zimufunze mu uranise BDDH turaje n'ishinga kandi niho nyango ry'amategeko agenya kiremwa muntu ubwo runani rugasaba yuko amategeko yo kubahirizwa uko yanditse kandi ku bantu bose maze imanza zigakurikiza ikirangaminsi nk'uko amategeko abitegekanye kuri izo mvo zose rero unanise BDDH rusaba ubutungane kurekura tagisabwa umufasoni Emilienne Sibomana no gufata ingingo zituma urubanza rwiwe rusomwa ariko batumwa nago rudindira nabo bakabihanirwa unanise BDDH rusaba Barundi n'amakungu kandi guhaguruka bagasaba yuko uburenganzira bw'umufasoni Emilienne Sibomana bwubahirizwa no gusaba kandi ko abanyororo bose agateka kabo kari ku karaho nyango no munsi kubahirizwa mu gihugu cyose.
Bertrand Ngendakuriyo ajejwe kumenyesha amakuru mu runani SDDH inshuti n'imiryango ya Emile niko biri umukozi wa mituele baramutabariza ni nyuma yaho ahagarikiwe n'igipolisi ca gisirikare yagirizwa gutuka igisirikare n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubu akaba afunguye mu gashoka ka polisi gisirikare Ibujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi bagasaba ko yorekugwa vuba na bwangu kuko afunzwe azira akadenderezo inkuru dushikirizwa na Audace Kaburo.
Emile Nikobiri umukozi wa mituweru MFP yahagaritswe kwa 2090 umwaka w'2024 acajanwa n'imodoka y'igipolisi ca gisirikare gufungirwa mu gashoka polisi militeri Ibujumbura. Umukozi wa mituweru Ibujumbura akaba yafunzwe yagirizwa gutuka igisirikare cy'u Burundi n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Intandaro yo kwagirizwa ico caha mu kutumvikana kwabaye hagati ya Lieutenant na Colonel Merikiyade Ntirampeba asanzwe ari ntwazangabo ikorana n'icegera cy'umukuru w'igisirikare cy'u Burundi Aide de Camp du Chef Adjoint de la FDNB mu mvugo ya gisirikare aho yaraje ku cicaro cya mitwere kiri mu gisagara cya Bujumbura kurondera ifishi asanzwe atorera ko imiti. Emile Nikobiri amwakira nk'umukiriya wabo amubwira ko yobanza guca ku muganga umuntu mbere yo kumurabira ko atakirahinduka nk'uko bisanzwe bikorerwa n'abandi bakiriya bagana mitweri iyo haciye iminsi umurwayi afata imiti ntiyorohegwe biba byiza asuzumwe na muganga kugira bamurabire ko yohindurirwa iyo miti canke ko yobandanya ayifata nk'uko asanzwe. Merikiyade Ntirampeba acumva iyo mpanuro ahawe na Emile Nikobiri ishavu ryaciye riziriringa aca yagiriza mitweri ko ata miti bafise agira ko avuga ko igisirikare kiriko gitegura mitweri yaco. Emile Nikobiri asubizayo amwishura ko imyidogo y'abantu bidogera mituweri ko kuyiheza atari icyoroshye agira ko amuhakarurero ko hari n'abasoda bidogera ishyirahamwe ryabo sekade cyo guhuziganya no kuguranana ko iyo bagiye gusabayo ingurane ari abatondayo akarenga rimwe bagataha badatunganirijwe. Merikiyade Ntirampeba hakumva neza icyo Emile Nikobiri amubwiye ahubwo ishavu ryarushirije kwiyongera aca yagiriza umukozi wa mituweri ko atutse igisirikare cy'u Burundi ko ataco kimaze hamwe n'urongoye igihugu kizigenza w'ingabo z'u Burundi niko guca yihutira muri polisi militeri agarukana imodoka ya gisirikare bita pickup yuzuye abasirikare bashitse bafata Emile Nikobiri bamunaga muri iyo modoka. Abakoresha ba Emile bagerageje gusigurira iyo ntwazangabo ko umukozi wabo atakabi yakoze ariko biba iby'ubusa kuva uwo munsi Emile Nikobiri akaba avundiye mu gashoki ico gipolisi ca gisirikare Ibujumbura. Impungenge ku baryango biwe n'abagenzi zikaba ari nyinshi ko amagara yiwe ashobora kumukika nabirya asanzwe agendana indwara ya diabete bagasaba ko uwabo yotezurirwa vuba na bwangu kuko afunzwe azira akadenderezo canke niba koko hari ico yagirizwa yo kurikiranwa n'ubutungane atari bwa gisirikare kuko we atari umusirikare kandi akitaba ubwo butungane yidegembya. Amakuru avayo akemeza ko n'umukuru w'ikambi ya polisi militeri yishikiye ku cicaro ca mituweri aho Emile Nikobiri asanzwe akorera bamuha umuco ariko we ahitamo kugumiza uwo mukozi wa mituweri muri ako gasho.
Audace Kaburo ndagu ukengurukire ariko tukiri kuri iyi nkuru nyene Jose Hakizimana ababazwa no kubona intwaro ya CNDD FDD itakigira amategeko akingira Abarundi kuko umutegetsi wese muri iyo ntwaro apfungwa ashaka akica nuwo ashaka mbere agakiza n'uwashaka atera akamo Abarundi kuva hasi bagakiza Uburundi tegabiri umufasoni Jose Hakizimana.
Sinzi ryari akarenganyo kari mu Burundi azohera kuko mu Burundi umusenedd FDD uwariwe wese arakwica canke akagupfunga canke akakugirira ibyo ashaka umengo n'umugambwe bagize umugambwe nk'uko umengo mu Burundi ntiyigeze yaba iyindi migambo kuko umengo mu Burundi nta bindi migambwe iriho nk'uko umengo mu Burundi abasenedd FDD nibo baguze igihugu igihugu kamengo ni cyabo bicuwa bashaka bakaniguwa bashaka bakapfungwa bashaka bakomorwa bashaka bakangaza uwo bashaka ni igihugu kitagira nategeko rikibiri kibaho muri icyo gihugu kandi mwebwe mwumva ibyo bihugu bito icyo gihugu kizokira gute abarundi bonyine batavuye hasi bateye isoni n'ibindi by'akamaramaza biteye agahinda reba nabaguye umuntu uyo muntu apfunzwe nabo kubera gusa yarabahanuye ababarira ati ati burya kugura imiti byonyine ntibikwiye urwaye uriyoye imiti kenshi hari aho usanga iyo ndwara yarakize cyangwa yarongerekanye ati byiza no guca ku muganga agasubira agapima wumva ataramuhanuye none icyo cyotuma apfungwa n'akamaramaza birateye isoni.
Uwo yari Yahoze Hakizimana yahoze ari umushingamateka mu Burundi ubu akababarizwa hanze y'igihugu. Mu gihe abarundi baraye batanguye indwi yo kwibuka amasezerano y'ubumwe bwabo umunsi wama uhimbazwa buri genekerezo rya gatanu Ruhuma mu mugambwe MSD barashimangira ko icyumviro cyo gushiraho ayo masezerano cyari cyiza. Kurikira Epitasa Nshimirimana avugira umugambwe utavuga rumwe na leta y'u Burundi MSD.
Icyumviro cyo gushiraho ubumwe bw'abarundi nticari icyumviro kibi, cyari icyumviro cyiza cyane wanashaka, ariko kubera uburyarya, kubera kwiyorobeka, ububeshi byamye biranga abarundi kuva muri kahise, urabona ko no mu gushiraho ubwo bumwe bw'abarundi abaziyumviriye bataziyumviriye bashaka ko abarundi banywana nyakunywana bashaka ko haba ubumwe bw'abarundi kuko muribuka ko imbere yuko umuhisi president Buyoya yiyumvira ico cyumviro hari umugwi w'abarundi wari wamwandikiye umumenyesha ko intwaro yiwe ari intwaro itari kiratwarira bose kuko yari intwaro ahanini iboneka ko ari intwaro y'ubwoko bumwe intwaro vyaboneka ko yakumiriye uwundi mugwi w'abandi barundi. Ivyo rero bituma uwo mugwi w'abarundi umwereka ku intwaro yiwe itari kiratwarira bose. Sivyo vyonyene muribuka ugwimo ubwicanyi bwabaye ntega marangara bwahitanye abarundi batari bake. Ivyo vyose bifatanye bituma umuhisi president Buyoya yiyumvira gushiraho politike y'ububeshi, politike yo gusinziriza abarundi, yo guhuma amaso abarundi. Araheza aragera yahagira referendum yo gutoza ubwo bumwe bw'abarundi, wanashaka abarundi barabwemeza barabutora barabushiraho, mugabo buguma muri ico cyumviro ca politike y'ububeshi no mu mpapuro no mu majambo gusa. Wanashaka ushaka kubiraba ucubibona neza inyuma gatoyi murabona ko kitabujije ko mu Burundi haduka ibara ku mutemere umukuru w'igihugu yatowe akagandagurwa, izindi nzego zikagandagurwa, abarundi bagasimbiranira ko bakicana bikaburudubi mu gihugu, kandi bamaze hafi imyaka ibiri badasiba kuririmba, badasiba kuzungagiza amaboko baririmba ubumwe bw'abarundi.
Ubwo uyu munyepolitike akabona ko ibibera mu gihugu ku ntwaro ya CNDD FDD ari ragi ryo guhungabanya ayo masezerano barazwe kuva mu mwaka w'1993 n'ubunyene tumwumvirize.
Ubwo bwiyorobetsi bwarazwe CNDD FDD uno munsi ikabiriki bikora nk'uko n'ico gihe byari bimeze, kuko ibiriko biraba uno munsi intwaro yandayishimiye intwaro imaze igihe iri mu Burundi ya CNDD FDD ntayitandukaniye n'ivyariho mu 1992, ntayitandukaniye n'ivyariho igihe President Buyoya yiyumvira gushiraho ubumwe bw'abarundi. Murabona ko uno munsi intwaro yandayishimiye ari intwaro ugiye ukabiraba neza ari hafi intwaro y'ubwoko bumwe ari hafi intwaro yakumiriye imigwi itandukanye y'abarundi ubwo bumwe bw'abarundi ntibasiba kuburirimba none munsi nahoze mbona amasitasiyo ndayishimiye asohora avuga ko ubumwe bw'abarundi ari itunga rikomeye ari itunga rihambaye mugabo mu bisanzwe nta bumwe bw'abarundi buhari mu gihe abarundi bagikumiriwe nta bumwe bw'abarundi buhari mu gihe abarundi bakiganda gugwa batagira uburenganzira bwabo mu bisanzwe nta bumwe bw'abarundi buhari ushakubiraba ugende urabe ivyo abo bategetsi babahutu abandi barundi bo mu bwoko bw'abahutu bayagira mu mazi wabo bayagira mu masaro iwabaho bateramiye ku nzoga uzusanga bose barabona ku gihugu kiriko kirapfa nabi barabona ku gihugu kiri mu manga barabona ku intwaro ihari rikirakora maroregwa mugabo kubera bwa bwiyorobetsi kubera bwa buryarya kubera bwa bubeshi baragwa bwamye buranga bamwe mu bategetsi abo bahutu baravyirengagiza baga bakunamika amaso bakamera nkaho batabibona bati kazima uno munsi atwara abahutu ngira ngo ejo bizohinduka ngira ngo birashobora gufata umurongo kandi babona ko ibintu biriko birononeka
Epitas Nshimirimana numuvugizi w'umugambwe ugwanya ibyumviro vya leta yandayishimiye Valisito MSD Tukiri kuri inkuru nyene abarundi barifuza kuja hamwe kandi ubumwe niyo nkingi rudende igana kwiterambere rirama kubwa Marie Louise barica ko arungurwa ni rw'abakenyezi nabigeme baharanira amahoro n'umutekano inamahoro avuga ko ayo masezerano ari igikogwa cingira kamaro canigiwe mu menshi tumwumvirize
amasezerano y'ubumwe bw'abarundi twebwe tuyabona nk'igikogwa gikomeye cyane gikogwa cingira kamaro cyakorewe mu Burundi mugabo kinigirwa mu menshi ico gikogwa cyarakozwe bacitegurira gishamwe ingufu nyinshi baragenda hamwe n'ahandi baramara igihugu cyose bagenda kubaza abarundi uko babibona uko babyifuza uko babyumva barabivuga birandikwa gushikaho bishyirwa hamwe nyine abarundi bose bakacumvikana bakagisezerana kikaba amasezerano ariko rero kibabaje n'ukuri kibabaje cyane ayo masezerano yagumye ari byanditse yagumye ari ibintu bavuga hanyuma rero abategetsi bagaca bama misi yose uko itariki 5 zo kwa kabiri zigeze bose bahaguruka ngo umunsi mukuru wo guhimbaza ubumwe bw'abarundi ubwo bumwe bw'abarundi n'ukuri uno munsi tubiravye neza tuvuganye ukuri ntaburiho kandi suko barundi batabushaka suko barundi badashize hamwe suko barundi badashaka gushira hamwe mugabo barugarijwe bugarijwe nande bugarizwa n'abarongozi abarongozi badashaka ko abandi bashira hamwe ko bashize hamwe boca bifuza bimwe bagasaba ibintu biroranye bija mu kuri bijana igihugu mu nzira itumbereye navyo sivyo barimwo arabubu arabandi inukuri ubumwe bw'abarundi nta buriho nta wahariye kugushira mu ngayo masezerano kugira ngo icabarundi baharaniye kigiraho gishitse birababaje rero ko igihugu kiba kirongowe n'abantu batumva ikintu nk'ico gihambaye gutyo kuko n'ukuri ubumwe niyo nkingi kugira ngo twubake amahoro arama twubake iterambere rirama ibyo tutabironse tuzogumaho turi ngira ngo nta numwe atabona aho Burundi buri yemwe n'ukuri nta numwe atabona aho Burundi buri birakenewe cyane ko twikubita agashi tugashira hamwe ntacu dupfa ntakintu nakime kidutandukanya turabarundi tubishake ntitubishake tuvyumve ntituvyumve turabarundi
umupfasoni barica ko akabona ko mu gihe ubutegetsi butaratahura akamaro ko guhuza abarundi Uburundi buzokwama mu kaga narya nubu ayo masezerano atacu yamariye abarundi n'ubunyene tumwumvirize
ico ayo masezerano y'umwe bw'abarundi yamariye abarundi uno munsi nana kime kiretse ko tubizi abashaka gusoma bose barabisoma abazi gusoma bose bashobora kubisoma mugabo nta kindi mu gihe cyose abarongoye igihugu batarumva kwico kintu ari kintu cy'ugushira imbere cy'ukuzana ku meza kikaba ico gitabo cuguruye kitugagwa na rimwe arico bagendera ko arico bavuga arico bigisha bahuriye n'abarundi hose ntiturahagera kandi Burundi buracagowe igihe cyose tutarahagera Uburundi buzoguma bugowe tuzokoma turi mu njyane tuzokoma turi mu bintu bidutandukanya tuburike dushira hamwe hanyuma twame tugende inzira zisanzaye abari mu buhungiro bahereyo abari mu Burundi bicwe n'ubukene n'inzara n'umubabaro hanyuma igihugu cacu cyame kiri cyanyuma mu bimweterambere kuko nta uri ko arakigwanira ayo masezerano rero no kuri kubona agashirwa mu ngiro birahombeje igihugu birahombeje abarundi birahombeje no kuri umuntu wese yiyumvamwe mu mutima no mu buzima bwiwe ko ari mu Burundi
umufasoni Marie Louise baricako arongoye umuhari w'abakenyezi nabigeme bahagaranira amahoro n'umutekano mu Burundi inamahoro Haribonekeza mu gisagara cha Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi kena gibinyombwa vya Burundi haraheze indwi zibiri ni mu gihe iryo kena ryibonekeza gusa mu kirabo kinyweramwo abanyagihugu bato bato ariko mu birabo bikomakomeye byose bikaba bihari abanyagihugu basaba leta gukurikira iki kibazo gisa nkaho cabaye akananira bahinga inkuru dushikirizwa na Viateur Tori aragiramo
Iryo kena ry'ibinyobwa rivugwa mu gisagara cya Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi ahanini na Amusteri Primusi nini na noya hamwe n'ikinyobwa cy'ifana abanyagihugu baba muri ico gisagara bidoga bavuga ko haheze indwi zibiri ibyo binyobwa byigereza abashobora kunywera mu birabo bikomakomeye gusa kuko aribo basigaye bagemurigwa n'ishirahamwe Burarudi ibifatwa n'abandi bafise amadepo mato mato na karengane amakuru radio Peace FM y'urwaruka dufise yemeza ko imbere y'iryo kena gizunzoga hasotse itegeko ribuza ko ufise depo ntoyi isanzwe canke nini ariko atagira akabare mu nama yakoreshejwe n'urongoye igisagara cya Bujumbura bivugwa ko yamaze umwanya urumero mara bafunze ko abafise umutahe muto bakwiye kubisa ababishoboye yamara aya ngo yo bari amanyanga yo se yateguwe n'umuryango umwe ari nawo ufise inyungu nyinshi muri iryo kena ry'ibinyobwa byari bimaze iminsi ari umusesekara bikogwa mu ntumbero yo kuranguza gusa mu birabo binyweramwo abategetsi mu gihe nyarucariwe agowe ayikivumvu inyota ikamwica uyinanase nawe yaronka nayagacupa akaburaho akagurira gushika ubu utubare twishi mu gisagara cya Bujumbura tukaba turiko turugara kubera kubura ico badandaza mu gihari ubundi bubare usanga bufise ubwo bwoko bw'inzoga bwose bwabaye umuzibuye ku munyagihugu muto ibi rero bituma nabo bafise izo nzoga atawuhuza ibiciro na mugenzi we aho usanga ico bahuriza ko gusa ari uko usanga atanyarucari ashobora kwigondera ico kinyobwa mu minsi iheze umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito yiyamirije abategetsi usanga babeshijweho no kurira ku banyagihugu mugabo ugasanga bo n'imiryango yabo biteretse imivinyu izimbye n'inzoga zigura amamiliyoni menshi mu gihe umunyagihugu we yishwe n'inzara abanyagihugu baba mu gisagara cya Bujumbura basaba leta guhagurukira iki kibazo amazi atararenga inkombe bakavuga ko bose bafise uburenganzira bungana atamwana n'ikinono mu makuru yacu y'ejo tukazobamenyesha amatohoza radio Peace FM y'urwaruka imaze gukora ku mpamvu ntihibonekeza ikena kibinyobwa n'igihugu bidandazwamo
Viateur Tori haragira mungu ndagu ukengurukire inare dusozere amakuru twareshwa abateguriye nshimire mwebwe mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango uruganda kwa radio Peace FM y'urwaruka bwo gwitanze kugira ngo aya makuru aboneke ndabakengurukire nayo cewe Geoffrey de Karangwa nariko ndebashikiriza ndi kumwe na Yves irakoze turifurije byiza mahejo